usuku lokuqala. Ndiye ndigcile ukubafundisa abantwana amanani wethu u-0 uyotsho ku-5. Siyaqhubekeka ke ngoku ukuwafunda la manani. Emveni koko siyawathelekisa la manani, siwafunda ukuba leliphi elikhulu, leliphi elincinci. Umzekelo, ndibanike abantwana u-5, ndibanika no-2, bona bayandixelela ukuba leliphi elincinci and leliphi elikhulu. Emveni koko ndiye ndibanike imisebenzi emincinci. Le misebenzi ndiqala ngothini? Ngokuba siphinde sifunde la nto besiyifundile la manani wethu. Simane siwabiza, bendibonisa ke uba ngezandla zabo uba ngubani lona, ngubani eli nani, ngubani eli inani. Emveni koko ndenze ntoni? Yiyokufunda. Bonke ke ngoku benze basebenze kakuhle. Ndiye ndibenzise njalo ke kule veki.